Ya inati ila eKingsmith la kulindeleke khona ukuthi kuzofika imbube izokhuluma la izobe ikhuluma namadodi waxwayisa ngokungaphathi kahle abantu besifazane nezingane ngoba imbube impela iyalisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. So ngingaqhamuki kusalungiselela. Ngiyayibonela-ke nje nawe ukuthi kuzobe kunjani. Ya ila eThekwini Kingsmith.
Thank you.